waxa tabanaya wasiir wasiir wala saab waxa tabanaya adigu mashruuc development ah oo dekedi jetiga bayd ahayd oo la istaba mariyay taasna waxa rabnaa inaad jawaab naga siisaan kamala harayno dowladda lama taageerayno haddaan halkaas wax laga qaban